senzeka ngithi singabantu sibhlungu siyazwela yizinto ehlula kuso ziyathusa nazo ziyazwela inkinga yethu sibuza abantu ngenkinga zethu Nenkinga, ngibuza ubaba, ngenkinga yami, oh baba, ngithi kungani baba, kungani baba, kuyini, ngiyambuza uJehova, kungani baba, kungani baba, kuyini, mubuze.
Kungani baba, kungani